So masiye Sandlwane, so basambe siye Sandlwane, lapho basala khona amaqhawe ethu Sandlwane nesintaba, ukuba maqhuma namatafa yakhuluma ngamisililo kasipheli. So masiye Sandlwane, so basambe siye Sandlwane, lapho basala khona amaqhawe ethu Sandlwane nesintaba, ukuba maqhuma namatafa yakhuluma ngamisililo kasipheli. Asingakhohlwa owenza lalelu zulu namakhosi akhe. Asingakhohlwa owenza lalelu zulu namakhosi akhe. Encome,
oh, yeah, let it.